At the middle, you thought that I would give up, right?
Yeah, it's
okay.
Kama watacheki na kikanguru yako kati kama anazo.